kwenye maisha, imani za kidini, madaraka serikalini, unyang'anyi kiuchumi, ubaguzi miongoni.
I cannot imagine with the full drums. Oh shit!
Oh yeah! You know this.
Oh yeah, this is fitting very nice.